siku ya Bwana. Noma bemabusha bakushoyo siku yeswa. Noma kungezakalani uyena wathalile bebazalwa. Sise siyambuza sikuthuleleni kunjena angaNkulunkulu uthuluthi no. Akathulu yabona. Akathulu yabona. Indlebe zakhe anguye. Amehla akhe anguyabona. Indlebe zakhe anguye uyezwa. Siyakhala kuye uyezwa. Angene.
Chapter 3. Siqala ukufunda kuverse 16.